le bontate ke na ke bona go parade ya masole abantsi ba matsha go ntse go the left right o tla utlwa koporala a re right about 10 a bua jalo yona le ko morago o nna ko pele yona le ko pele o nna ko morago the victim has become a victim.